Sawubona wethu obeke le ntombi emhlophe yakwaNohimu.
Sawubona
wethu obeke le
Sawubona
wethu obeke
le
ntombi emhlophe yakwaNohimu. Sawubona wethu obeke le ntombi emhlophe yakwaNohimu.
Sawubona
wethu obeke le
Sawubona
wethu obeke Wanquma, 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 wanquma. Ngisabukuza ngizokubona ngoba kwaNohimu kunesigebengu. Ngisabukuza ngizokubona ngoba kwaNohimu kunabotsotsi abaphathi mese. Ngisabukuza ngizokubona ntombi zomxolela. Wanquma, 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 wanquma.
Ngesaba,
ngathuthumela. Ngizokubona themba lami, sweetie lami, lomkhuhlane.
Ngesaba,
ngizokubona ntombi uzongixolela. We bakithi
uthando laphelele
endlini
njengama
uthando
laphelele
endlini
uthando laphelele endlini njengama
uthando laphelele
endlini njengama
uthando
laphelele
endlini
njengama
uthando Ngoba mina nawe sasithandana ngokuhle Kodwa uthando lwaphelela endleleni njengamafu uthando lwaphelela endleleni njengamafu
uthando
sahlangana nawe emkhonto edolobheni kwawe wethobekile Angishela wankoma ngabona kwabe sekonakala Wathi lapho senihlangana nezintombi ezimhlophe zifaka icephesa nezwazifaka amabhuti Abe senkohlwa nguwe ngoba wena wawugcobisa igegesi Kodwa uthando lwethu kanomuntu lwabe seliphelela endleleni njengamafu
Uthando
lwaphelela endleleni uthando lwethu nawe
ngenxa
yokuthi mina nabese ngibona intombi ezimhlophe zifaka amabhondi zifaka icephu
uthando
nabese ngikhohlwa nguwe ngoba wena wawugcobisa igigisi zabe sesithi ma zingishiye endleleni ngakhunje uthando lwami nawe thobekile
uthando
lwaphelela endleleni Uthando lwaphelela endleleni